Toto, Hiya, Mama, Hiya, Sina, Haja, Nakito, Nimi, Napuna. I'm free, kama maji, natembea mpaka katika pori.
Thank you.